mti otamfuni bubo mwa mamusu nemo mkawa kumatu ye iba kawa kumatu ye omewi asida ni uosunwa minya mimidi weni msoja serama omewi asida ni uojangwa enye miti nseme kwa uomise omewi asida ni uosunwa
Emmanuel, 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 Emmanuel.